usuipa manzi bande kumfuthu ziyakhala manje yho asambe limithi.